Onyame, Onyame Beni, Ewradi, Okukutu Funewo, Una Ukasa Obi to Minkebi, Una Ushira Obi to Minumi, El Shaddai Nihudi. Onyame, obi ni ho, sewo. El Elyon Ihudi. Onyame, obi ni ho, sewo. Onyame, udi ni unam se. Eradi awon befunewo una uka ebemo eradi una usa etina Jehovah Jireh ni udi Onyame obi ni ho sewo ye yeri sapo Jehovah Rapha Nihudi Onyame Obi Niho Sewo Okatamanto Ina Noti Sewo Don't bury man Ina Nyedinu Beto Tuwo Jehovah Nisi Nihudi Yebranka, Onyame, Obi ni ho, sewo. Yena sumje, Jehovah Shalom ni hudi. Onyame, Obi ni ho, sewo. Jehovah Shama ni hudi. Sumje, Jehovah Shalom Ihudi. Onyame, Obi ni ho, sewo. El Elyon Ihudi. Onyame, Obi ni ho. Jehovah Rapha Nihudi Onyame Obi ni ho Sewo Ina no ni use Obi e ni ho Ina no ni use Nyina nimse Obie niho Sumi nyina nimse Obie niho Awum nyina nimse Obie niho Nana Hina na nimose Obie niho Hina na nimose Obie Penny Jenny Nan himself, Obie Niho. Et tu tuny Nan himself, Obie Niho. Aum y Nan himself, Obie Niho. Yami, he done on you, sir. Who is the life unto thee? life unto thee. Oh, there is none who is their life unto thee. Oh, there is none, my Lord, who is their life unto thee. Oh, there is none. All angels know that. Know that, oh, there is none. All spirits know that, oh, there is none like King. Who is there like unto thee? Oh, there is none. In a new soul, oh, yeah, there is more. In a new Onyame, 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 Onyame